Naunda tari Yesu yomba narindi zinano kwemera kukubukingo numunezero bibonekera muriwe.
Records.